Katonda wafe ujo nabali babigana ibyo kutenda ekana watende anti kwaga womuka kusa jetuvane jetulaga ye kwamanyiyo nsabo tukumenga mu lugendo lwaffe tusobole okutenda nga nensambe yaffe mutuwenga amaanyi mulimbeera tusobole okutendereza anyalingo yomukama yatonde eggulu n'ensieno yakuwa tusuubire nebale nnyo abamekumukubire mu ngalo.